I'm Peter Griffin, and this is Shopping Cat. Shopping Cat Roof. 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 I'm Peter Griffin.
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 Griffin. Griffin.
Griffin.
Griffin.
Griffin.
Griffin. I'm Peter Griffin. Da 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 da